yonko bi si nunua yonko bi si nena yonko bi si neja yonko bi si wofa nanso so wo se de yonko aye wunti mfa yonko bi yonko eje adamfo fa eje ensima me kan me nua ba wuti mi nua ba ma wuti mi nya abotere ne ti nsem ni wi ansana wabu ya mate me sraw video yi to nsa na adaje e ti video no ntie video nanim na mu ya meten odie a video ne nyede ensi na afi twere wo comment me say adamfo ye adamfo bi sin wunua adamfo bi sin agya adamfo bi sin na nanso so wo de wo say de wo yonko aye wonti mfa adamfo da wo de wo say yonko boni nti woni adamfo fato nkwanta wa yapai yes wo di ka eye no kore won so wonti obi so won fa yonko obi ade bia wo de aye wadamfo nti wo say won fa yonko obi wamu wadamfo ne su wamu wadamfo ne nima guwasi wamu wadamfo ne nse sifomu tu wadamfo ayon kufa afono tu wase asasi uesu onfayon kubi ebu siya mitiyaw ima wakwaba edi ba shanyo ITV so ensensem talk show so ensensem program we ma twini din se ensensem talk show mia midi program ni brewa midia ene sweet Sarah obet my friend Sarah in your program obet my friend Mabawa because Sarah bi anemra nini abawa tino obet my friend Mabawa Sarah obet my friend Sarah mubia mejiso nene diye me pesa mene wokan huma sem eye yonko boni ene yonko papa ye nyina ye wasa asisu ye hunu di adamfo bi etimi de ye adamfo etimi ye positive side etimi ye negative side obi eyonku nti na wari egu obi yonku nti ni nshira abon obi yonku nti ni babi ewu obi yonku nti ni japade bi ahwere enye yonkonkun obi fanise enipa na etwa wo ho hia but enem ni wo ayonkofo ni so hwe adamfo wo hwe eje sa wo adamfo a eje because of say obi timi ka se me de mempe yonko me de enti na mempa adamfo fa no me de nsensem senti no mempe yonko fa yonko ohwe eye if we say yonko adamfo fa eboa wo e na wo release wo stress adamfo papa asem na me ka wia me ba adamfo bone eso adamfo papa eboa wo e ma nsem bebere bia na ka wo nya no yie no adamfo onim nyansa adamfo odwene wo ho adamfo papa eboa wo ema wotimi e release wo stress nsem bia na ka wo nya no mu aye no adamfo bi wo ho a wususu ho kyere na wotimi ma wo adwene ema wasem no wotimi nya no mu aye obi wo kora wasime gya me kunu na waka kyere na adamfo mi kuna ye msei, mi kunu ye msei. Timi di awale na funo me mpese mchai. Na danfuno, timi tunifu, mana jini. Ampan susu, biti mabuwana. Adanfuo, nkwa mwa, ubeti mine wa danfuo di. Ebi ya winti mine ukunu ndi. Ebi ya winti mine umami ndi. Winti mine unuebi ni. Atu ubeti mine wa danfuo. awu chinidi enti sango mon enti adamfo eje o adamfo a eje adamfo papa enti ne yesi yonko obi si no nua no adamfo enam adamfo obi so adamfo obi di ye me enam adamfo obi so adamfo obi ni dream abem enam adamfo obi so adamfo bi anya aware aware ba enam adamfo obi so adamfo bi atimasi fie enam adamfo obi so ni medika kan adamfo bi di yi efri se e bia na nka ukute sika ah se sika no na wo hu da wo fanye wo di sika no wo yusu sika no rofo wadamfo bi ne tu wo fo se no emre ni hoda nti wonye sika fe bi yi bi wadamfo no beti magina wo so akosi se sika no beti ndia ye bi na daachi ede mfa so abrew ena madamfo bi adamfo bi etu kwan ena madamfo bi adamfo bi enya ba ena madamfo bi adamfo bi kwa ye nsohwe no wa paase ena nse umu wo school mu onsuade ekora a no wo kan so wose sole sole ni nko suade ena madamfo bi adamfo bi enya ni gie ena madamfo bi adamfo bi anko praise you adamfo enje adamfo bone efu wo ya adamfo bone ana wo ya adamfo papa enti wonti ena obi se won fa adamfo bi mu wadamfo ni gie wudi ye wadamfo no e de wo ye na ade nyina wadamfo no de wo ye woni nua nti na suma sem no wo ka akye asem no e tete no ah nka as adamfo pa no ka be ma na dwene ka wonti ni ma na dwene unni adwene mpo a wo de be ma no ka be tini aka na koma ato ne ye wade de wadamfo na ma na ka ni secret a kire wo na ade akoto abanti ni yesere wati ni ama wo ho kwan em wadamfo kun afa because of any brinti ken hu say what goes around me comes around dia wo ye nene no ni wadwene so be fa ho adi dia wo de ye wadamfo na wo hu ye no ni wadwene so be fa ho adi da market on the wall wadamfo no wo stubborn in the back in your dream say oba fa wo ho adi obetimi hage obi kunu no age number ifri ne wo adamfo obetimi kase na adamfo na wo nenam no so pe na asem no wakonya be ma papa ma na so ni akonya be ma papa bia e bia wo do no beyi na sori na satan na ye kan satan woni be bia wo ene ye ne ha na satan na huri afi nu wo mimi madam fu we inu fu mpo woni bi etu mpo woni bi anantu mpo woni bi mi ame wa anantu mi ame wo tu ehwene hwene ani ani cheche ku so be ka akere wa hwene ehwene hwene ani tu ani tu etu etu me kra me wo sa ni ma wimpo me nya sa ba ma wi afi nu woni abre na wo wi afi se se nya woni abre ye a wo kwa keka ho se me ja na e bia nka wadamfo no boyfriend ana wadamfo ni kuna wanya no ni nuye bi ana se ono so adamfo bi e benam ne so ama wo so nhyira wo so wa hyeman wo so star no aso Na wo nim senka be nam wadamfo ne so. Ama wo so waware kwan abi because abi a wadamfo no enya asa boyfriend no. Se wo di akoma pa odo eta ne chia. Ka bo hu se dapo. Ne boy ne ba no no so be ma ba kwa kan no. Abi kura na ko no no ye papa. Sika wum ne ho ofe wo wa akoma pa. Wo bibia mpo chen wadamfo ne kunu. Na ko no. Ene ba ba be fa wo nan so be yi ahoya ene bre e woni pe munti menka etuntumo fo nkwa because abrofo no nso mu ya ahoya na emomu no ndru ye de no nti no na hwedo wa ke kan wadamfo ne ho nsem wo di akogye obi frɛ no ye sei wa fa kwan bi so wa sɛ line wa fa kwan bi so no wa sɛm na mame nka nkyerɛ wo bubru kosua adie be ye nsɛda sɛ wo ne wadamfo na ma na sɛ wo hwɛ ne nhyira wo ne ho ma emu wo ne mmere no fa wo ho twitwi nhyira no ebi bɛka wo sɛ wo ne wadamfo na ɛnya adamfo bɔne da adie a ehu wo wiase ne sɛ udu obi bɔne wɔ n'akyi na nipa ne ni hu adwo bɔne ɛyɛ serious pa ɛyɛ dangerous pa sɛ wo ne obi nam na nipa no udu ne bɔne na nipa ne deɛ oni hu adwo bɔne wo ɔno deɛ ofiri ni na koma mu ɛdɔ wo wanhwɛ ya asɛm bɛto wanhwɛ ya nature wo judge you. And what would me ask a kind one at you? And say, wouldn't me be a beer near your free back? So, wouldn't me an am, one what down for them, no what down for me here. Catch the nature, catch your body, catch the papa God, say, Papa God, name me a ye. Many a chairman, name woman so, be a pine mammy. A mammy yet a cerebral, a mammy yet. Laughing stone, and my men ya boy best of me name, my men yan in shiram, been telling Brammy so. And winning bede will be a dear and your dear. Because you don't know what tomorrow brings. Winning him dear china de baba. Ye will meet dear iso. Amount for any amount for far down for a more yanty. A dear betchy, no way secreted a ha, no way secreted a ha. Yentimi ni agoro enko echi enya adamfo bone ebusua ya adamfo papa wadamfo no endi ni bone wada wadamfo jiwudi waka ni secret a cheo ye mebi e ekoso wo na brabo mu a etete no waka cheo because asem bi wo kwa ye nka nchire na ye nka nchire ja ye nka nchire nua na emum no ye ka chira adamfo. Hey, ultimately, no Adam for Dinko must say, boyfriend, or even call boyfriend, Wumpa, said the Abia, Adam for be Honoma, said Osinanitian, said our boy, who call boy, cry be out, and then once a moon, which will catch her what down for no more silly. So I am down for pa. Keep who secret. Hey, Adam for be Honoma, Adam for be Honoma. And come out with near my woman, gem, and so be auntie that. So won't come to come pass at seven and bab on tinder. Then say, you are down four and Jimmy four be one more. The moment I won't be conto, Nessie continuing in a go abundant. You were now for four be one more. Womo secret, Womo betting me a con, a brew. Aye because we are serious and it's a man boom. Womoko. Etino, sento kwa ba. Sa wono madam funya sama. Secret ye womunu fessi ye. Because wunim ebi a chine bi mbeti ni asa kwa ya adam fu bi. Because ebi a wono wane ye wadam fu. Wono na anene nama wu fili good. Wono na wone ne nama e buwa wu. Nwe diye. Ubo musa asemni si ya. Na secret ni nina no mwe jie guwo. Tia basa munti minya adam fu bien. Adam fu de eje eni medikanka. Nanso adam fu binti ubi su onfa adam fu bien. Nanso adam fu binti ubi diye. Adam fu binti no ubi shida kwaye bie. Me diye. Me pa adam fu. Udi mi polinya. Wane beha. Me adia mempe sem nini pa benam. Na me di ni bɔne wo akyiri eyi musu ebekwa nyame anya wadoma ebekwa ba beka wo ba abeka wase bɔne enti na ni kwase nipa ye di bɔne no what goes around comes around when she ya bɔne a wo di wadamfo no what ni a wo wo wadamfo no ho agyini kunu what ni a wo wo wadamfo no ho agyini adwuma what ni a wo wo wadamfo no ho amene wadamfo no wawu wode awere ho ewu Wadam for waji wudi ye. Wadam for waji wudi yo. Wadini reshe wukani secret chero. Ne juma mu. Oh ya promo to me. Ne ya waja. Wati midi wadam for na kwe grosso. Aji ni kunu. Enamu osu. Wubia brabo ase. En madam fobi so. Adam fobi ya brabo ase. Tu umufu. Wati sen adam for ni. Eye ya. Na. Nebe ya sole. Inshira wonnim time usu shira beba wonnim ba bia unsu shira ebesole ebusua me sedaw ya adamfo papa ya adamfo papa na adamfo de ye adamfo eje ene madamfo bi su obi ayi adamfo de ye de ma me pa adamfo ene se wonnya adamfo pa onim nyansa onim afutu wotimi keep secret wa se man kwa bonti eh bi kwa enipa bebre depression enipa bebre sem ha wo mu wo mu tiri mu enipa bebre ko munya obi ka wo ma sem chire wo mu a e man ko munya adwene a e bi anne no enkwa e ya obi a ti wo mu mu no ka etu ka etu but we nya obi ti asem no a che ni mu ama na adwene na ebreki enu ti na me kasa adamfo ye adamfo de ye eje Adam fo nya de bone kora because obi wo krampo a ade na adam fo ayama no ne ma me kora ntimi nyama ne papa ntimi nyama no eti se bo mpa ise wo benya adam fo pa ne mu enya adam fo bone abusua me de obesia se na medika aka din di sera beti ma share video no I like video no na do comment e guasi me san ne wa share bi se wo ne me ya adwen sa adam fo ya me se o twere wo comment e guasi Sense so ne me nya adwena enye ntokwa enye bufu bitima chere wadwe ye be sense bi